program inanso ya chitetezo mtawi ya chisangalalo kapena tine kuti festive with the police imene amatibweretsera ndanzathu ochokera ku blanta ya police lero tilinso ndi anthu ena anameneso ndithu akhale akutikambira kutiunikira azokhudza chitetezo chathu mwina kumbali zosiyanasiyana munyengo imene tikusangalala la Christmas komanso chaka chatsopano ndiwapatse mwayi adzifotokoze wokha kuti ndi ndani tikudziweni
ndine subinspector zonera pani from Blanta Police Station, mu office ya Community Policing ndine coordinator.
Ine ndi Sergeant Happy Pili, manager wa police ya Blanta ya. Kwambiri chidwa yanga ndi kwanga na follow ana.
Ine ndi Sergeant Namanja, kuchokera ku Blanta Police Station, mu office ya Community Policing.
Takula njani. Ndiye poti programu ndi tusi koyamba yakhala ikubwera ndithu komanso imusi koyamba kha programu ine mwina lero anthu adziwe mwadza ndi zotani
lero tumwachidule lero date 24 mawa date 25 ndiye tinaona kuti mawa lero kuli ntchito chifukwa anthu akhala kuchezera nkudzitsangala zosiyanasiyana ndiye timaona kuti lero tibwere ndi programu yoti tisaledzere muziwala chifukwa lerolo definitely amene sana mwekomowa lero afuna ula amene amamamowa ndeyi mwina swamo kusichosa kuchoka pa level yawo ija kupita gaji ina kuti amvetse kuti asangalala ndeti mwati tikambirani pamene ukuona kuti vuto limene lingabwere pakuledzera modziwa likhala lotani
mwina Sergeant Piri tisanambe kunena kuti vuto limene lingabwere pakuledzera modziwala mungatifotokozere kuti kuledzera kodziwala ndikutiko
Maingana ndi malamu watu haziwe na malamu. Kuziwa wala ingrezi mina mati drinking amount to insanity. Kuledzi ya kujakoti wala kufusa zina na sunga nini. Kuledzi ya kona ya zauti wala njira kunyumba sunga ya ngosori. Kuledzi ya kona kuzwa gona, usa zero gona muna pama dope. Mene mtu 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 wana mwino sanga panga zini zazo. Kuna kuledzi ya kona kuzwa panga zati mwina kutuwa na kwa antwena haki. Ndeto waziwa la weka. Nizimena ifa kuli sinu zauti hai. Takubusa ndudindu wawo, kutodi akosukila banji nyengu ino ya isa ngara.
Kwani kwa Sergeant Lapani, ipepani, na manja.
Yes.
Nkani mwina yo kudza kuletzi la foto kuza gale ya Lapani, kunena kunena kuti, kuti kumabwela ni mavuto ena ndiena.
Yeah.
Ni mavuto wati mwina tusama ziwa, mine inyonga la polisi mima kumana nao, au kudza mwina nkani zo kudza kunena kuti antu analetzi la mozi wala.
Yeah. Mavuto walipo uchuluka. Ena mwaiwo nangasi munyengo ngati imene anthu timakhulupirira kuti ukati wasangalala ndiye kuti waledzera pamene sizili choncho pali zinthu zambiri mbiri zomwe titha kuchita ifeso ndikuma kumadziva pasi pantima kuti koma 24 December ya 2020 nasangalala mavuto amene angabwere zomwe tikunena kuti ngati anthu aledzera pofika podziwala ndichemepeza kuti mwina agona museu ndiye mwina so gali moto yomwe kuenda munse umene oyendesa wake waledzera apezika kuti amuponda taluza moyo wa munthu pamenepo komanso tukamba nkhani ya chitetezo tumaina kuti chitetezo chiyambe ndiwe mwini usamali katundu wako telekeze munthu waledzera zizazoti akulephera kuenda bwinobwino zachidzikire kuti ngatali ndirama mtumba mwake kapena kaya mafoni kaya mwina anagula tina nditina toti ana kunyumba akasangalale ngati mawa la Christmas ndekuti anzathu awamba ndawa ndichopweka kumulanda zinthu ngati zimenezi nde poteteza mwina katundu amene ikomaso moyo wa iye munthu nchifake tunena kuti tieni ngati kuli kuledzerako tiledzere koma modzi wa chomwe tiri kuchita mavuto enaso tielekeze ngati azimai kuti mwina hapo peza ndi pa 24 ndiledzere ndizati mafa kuti wagwiriridwa chifukwa chokuti analedzera kwambiri anthu anangotengera pa advantage kuti siwaledzera akungoko peza kuti anthu ampanga nkhaza ngati zimenezo ndiye tikupempha kwa mtundu wa Malawi kuti tiye tikhaleni ndi udindo tisayiwale udindo wathu omwe tili nawo
tikakamba ndithu nkhani ya udindo imene Namanja ayiyambitsa Subinspector Lapani tikati tionetsetse mmakwalala mwathumu kwambiri anthu amene mwina amakhala oledzera modziwala amene mwafotokozera ambiri amakhala chinyamata ena oti so mwina sanafike msinkhu wovomerezeka kuti akhoza kumwamuwa mwina udindo wa makolo pa nthawi ino yachisangalalo poonetsetsa kuti anawo ndotetezeka maka kumbali imeneyi ya yoledzera koma mwinaoneranso kuti kuledzera modziwala ndotani
udindo wa makolo panopa ndiye ndi waukulu chimene ndikunena ndi waukulu ndionena chionena kuti pamene pakhomo pamene mwana akuchokera kwa mwali ronse ni maeneo kandi malamu kuti mwana iwe ngati kuchoka pano kwene wafike nthawi yakuti nomata kuti pali zisangalo zosiyana siyana koma mwana amaenera kumva kuchokera kwa magolo chifukwa ngati mwana kunati akholo sangaluze chinthu choti ine ndimve pamenepo pavuta ndeni mangofuna ndinene kuti amalawa amene akunimvera kuti nyengo iyi makamaka ku blanta yakuno tomati tigwirizani kunena kuti nyengo iyi anawatu tuwauze zoyenera chifukwa to ana masiku anu ndoganiza kwambiri mwina kuposa ndi ubwana watu mene tinali feana ndeni maona ngati feyo ngati magolo tivale mphamvu kunena kuti ana ajati alankhule maonera kuti iwo amve chifukwa mwana ngati sana uzide ndi kholo nde kuti sinukhota angakamvere munthu wina wapadera nde chimene ndimafuna ndilimbikitse pano nchone kuti makolo avale mphamvu avale nyonga so alankhula nawo ndi kuwapasa udindo umene wali nawo unena kuti awapatse malamulo oyenerera kuti kodi malamulo akuti bwanji za mwana komanso ngati makolo alipo ndizothekera kunena kuti titatere nkutheka kuti ana athu ajeti alolo asangalale koma pafupi ndi pamene ife tikuti tingakwanitse kuwaona kusanzo kuti kuwapasa ufulo kuti mwina atha kupita ndimaona nthawi zina ulo tiana tati kazi nyengo ngati amatisiya makolo ena kumapita kumapita kutukira ati kukasangalala kodi ife ngati kholo udindo wathu paipo taukwanitsa mona kuti taulephera chifukwa kumai kuti ukachitika minandu ina tiyerekeze ngati imene amanena anamanja ichi yonena kuti mwina tsikana kugwiriridwa kumene kucha kumene chifukwa ati achinyama ati akakhala pamodzi amanamizana zambiri ndeno ngati agwiriridwa kumene kucha mona kuti chifukwa cha manyazi tsikana asankha kukhala chiti saanenayi koma mona kuti ndi minandu yonena kuti sizabwinoso so timanena so pompa naona kuti atsikana ngati zimene zachitika abwere poyera anene komano makolo udindo wawo waukulu ndonena kuti tikhale pansi tiwauze anathu kuona kuti tsiku lijalafika so pano limene anthu timasangalawo kozi silingane kuti anasa sangalali tialakwiraso koma chofunikira kwambiri ndi kholo limpase mwana lamulo kunena kuti ineyo kukhala iwe mwana wanga umve zimene ndikunena inezi palibe kanthu kuti awasangalala motani komano iwe chimene ndikupasa nchoti chabwino ngati ukachiza ndala zako koma pofika pa kombani ufike nthawi yakuti yakuti sindikufuna upange izi sindikufuna upange izi zimenezo ndikukhala kuti tikakhala makolo otero ana athu tuwayika mu mpanda wabwino umene ngakhale palibe mpanda koma mawu okha amatha kupereka malire pa mwana kunena kuti mwana wathu asasochere koma tikakhala kuti ifeyo timvere mwana pativuta fuka ana athuwa ngoganiza kwambiri koma tivale mphamvu yonena kuti mmene ife makolo athu amatiuzira chimodzimodzi tiuzeso ana wathu kunena kuti ndizotero ana amasiku ana amanena kuti zanuzo zinali zakale komano ayi sizakale chifukwa malamulo mawu amanena kuti iye mwana aphunzitsidwa dakati wang'ono basa adzipita momwe kholo likufunira akanena kuti iye ndi wanzeru kwambiri ayi ndithu zitivuta komano chimene ndimaona pamene nchonena kuti makolo udindo wathu kwambiri tiwalankhulire lerolo kwana kwambiri lerolo tikudandaulira lero ndi tsiku lovuta kwambiri limene aliyense mwina amakhala kuchezera ena amakhala kuchezera mmachechi ena amakhala kuchezera mmaclubs ena mapato osiyanasiyana ndiye timadandaulira makolo kuti tisawasiye ana amene ndi achichepere kuti akakhale nawo kochezera ana abwerere pa khomo ife ngati makolo udindo wathu ndiwalangiza anathu kuti akhale pafupi pa khomo tiwayang'anire ngati tikuwalola achikulire tiana tinata misinkhuko kuti tikacheze koma tiwapase nthawi abwerere pa khomo asapitiretu chifukwa akapitiretu ngakhale wang'ono akaona wankuluyu adzapanganso chimodzimodzi
ndikhala ngati ndathawa kumina kumbali ya yokhudza kuledzera kwang'ono koma tibwereranso komano poti mwakamba ndithu nkhani yokhudza kuti lero ndipa 24 tsiku limene kumakhala zochitika zambiri usiku alino anthu akonzekera Christmas mawa alipo anthu ena amakhala ndi mtima uchionena kuti ife akhoza kukhala ndi mtima amakhala ndi mtima komanso akhoza kukhala ndi mtima kuti zimene akukamba pamenepo apolisizo mwina ife sizikuti khudza kwambiri ife sitimaledzera mwina ife chimene timachita ndi kungonyamuka kupita usiku kapemphera mpaka mbanda kucha tiku night of prayer mwina Sergeant Piri anthu ngati amenewo onena kuti mwina akungoyenda akukapemphera kuti apita usiku ku night of prayer aleso mwina pa chiopsezo chofuna chitetezo china chake ngati dali pa chiopsezo mwina ndi zopsezo ziti ndi ziti zimene angakumane nazo mwina usiku pamene akuyenda kupita kukapemphera kapena mwina pamene akubwerako ingakhalenso ngakhale ali mchechi momwemo akupemphera
zopsezo zosiyanasiyana mmengati nyengo zatili zino akuyenda mwina mugulu kandi ochepa mwina ndi undumozi tukamba zatsi zina ndole nyengo yakuyendayo so anthu amene ajaa ndikuti chimene afuna iwaje ndikuti apeze mpada pena paka ngakhaka mpada kochepa so sitikuzea kuti amene apita kuchechiwa because anthu ene apita kuchechiwa amatha kutengaso kandalama ena kaka so anthu asizia ntolera aja kuti makaongezo kuti amene ayendere awawo mwina atenga ndalama mwakuti ndingowapanga chipongwe ndifike kuti mwina wake ndipeze kandalama kena kaka kuti ndikamwere komanso kuphatiza amenewopo chiopsezo china choti so mwina singakhale mwina kwa iwo achi direct chikokha ku nyumba kumene akuchoka zinthu zimene mwina zinalambira lole mbali mwina zazizika pawambi ndingozibweleza kuti akuchoka ku nyumba kuchako mwina sanasiye munthu wina ake wazeruzake nyumba kuchi ndekuti apita wonse kuchechi kuja mwina akapempheza muna bwino alitsa amene mpempherera mulungu zabwino kuyanditu kumano agwene uzindike rodi iwo ndaya kunyamuka adusa njira zanji njira zo baba diza ngadiza muzama diza ngolo wele mane yonto ena zodi akozweza kuti mwana wake kan mara bai papa nyumba ina ora kozo kwa paningiza ina kasa dusa njira zene zozo chiyo funa fendi yakuti adusa njira zimene zizowala zilibe ndima zodi akoza kudusa mwana wino ndikwa fiyo mwana kupita kujeti ubwe lako osangule kubwe kinagiri yose.
Kumene kusindu kudziwa anamanja inyoso ngati mmodzi mwa anthu amene makhala munazoona so chitetezo cha ana. Yes. Ana lero pa 24 December tikuyenera tateteze motani kaya kwa anthu oledzera onena kuti imene anafotokozera ndithu alapani kunena kuti amathu ogwiriridwa mwina ana nda anthu oti oledzera kwagwiriridwa chifukwa chati mwina makolo siti naikepo danga kapena chidwi chionese zoti anathu ndiotetezeka tikuyenera titani mwina mmanyumba amene tili ndi ana pa nthawi ino imene mwina ena akhala kuchoka usiku waleno.
Chabwino, nkani ya ikulu, ndiyo mweti kunena kuti tisaiwale udindo ngati makolo. Tiziwe kuti pamene ti kuchoka pakhomo, kaya tupita kuchechi, kaya tupita kumapate, kose anasiana, kuti tukachezera. Tisakali 100% kwa kulubilira ana wakuti tigasi ana ukaoka, tizabeza mena alilimu. Pala ana ina ino ndimboni, ndi ana ovuta. Kuti wakuturuka kutseka jitseko, ya kutsegula kuturuka. Ndiye, kwa teteza, tukwene ya teteze, tielekeze mwina tasi ya ana ukauka bakomo. Pamepo sitina teteze. Kuma watisiebo sumu nkwa nkulu, kuti hati kwa ya nganina anaja, kuta satuluke. Kuma tikangu wapa sampata kuta atuluke, agajwe ini mapate umwa kuchiti kakunjaku, mwana ndi mwana atusajidwa kuna mizidwa. E namu na mizandika suiti, abisa kuti watani kumene kuja, wakuhiridwa ku. Mwina ndaji nyamata umewa kumapati ngati kumene kuja wakasuta jamba kulezira abisa kutapala mula mlandu. Nde timapempa kwa makolo kuti tieni udindo umetiri nao tiupitirize tiutsatire. Kozi ndi timasiku tumweti tumweti kozo bangi sakuti anawa wiki ya mawa ino akamase gulira skulu alipele kupita ata unu ngatsokulula wapati masiku timeneti. Ndiye timapempa makolo kuti udindo umwe tili na uja tisa ukwefule kwa mbili pa masiku amene wa waya kuti popeza tinthawi ya zisangalalo ndi anawa ndi alole azingoenda ayi tayanganile ndithu anatu.
Kumbukirani kuti mukonera programu ya chitetezo munthawi ya chisangalalo imene muchingereza kuti festive with the police. Akutibweretsera programu imene inda nzathu a blanta ya police ndipo pano tukamba nkhani yokhudza ndithu kuledzera modzi wala lero ndi 24 December atsiku imene kumakhala zinthu zochitika zosiyanasiyana kuphatikizaponso ndithu kumwamuwa anthu ena kuledzera modzi wala kumene ndithu tukamba nkhani imene komanso zambiri zokhudza mene tingazitetezere maka usiku walero pa 24 December. Semba imene muchingereza timati Christmas Eve tipitirire nde munadzafotokozanso ndithu ndikumbukira mprogramu yathu yoyambirira sub-inspector lapani kunena kuti ya ndithu anthu tikamachoka pa khomo tidzisiya mwina munthu onena kuti wa nzeru zake zabwinobwino otakhoza kupanga zisankho zabwinobwino ngati munthu kusiyana kuti tonse tichoke mu nthawi inoyo onena kuti anthunso akuchoka mwina mungatiuzeko msangu pang'ono poka pa zinthu zimene mwina tingachite ngati zingakhale zosiyana ndi zija zithu kuchoka kuti tikupita kutali.
Zinthuti zimene tingachite ngati tikuchoka ndi momwe muja tinanenera sitsiyana kwambiri komabe timayangana kunena kuti ngati bambo ndi mayi akuchoka ndeti pakhomo ngatali ndi wantchito amene amamukhulupirira amene akumudziwa bwino kuchokera kwawo komanso amene akumudziwa bwino mbiri yake mwina wantchito wamkulu yatha kumusiya komanso ngati tili ndi wana pakhomo amene ndioti ndi akuluakulu oti mukawauza chinthu ndiomvera nawo ndi bwino kuti mwina nawo atha kukhaladi komano ngati tikukayikira nimaona ngati sibwino kuchoka imakolo tikhale pakhomo chisangalalo tichipanga chisatikhumudwitse kusiyana nzoti tipite tikasangalale tikamabwera tisabwere titakhumudwa sizichita bwino komano kwambiri timayangana kunena kuti aliyense atenge udindo ndiye ngati udindowo tikautenga utena kuti ngati ndikuchoka kodi ichi zili safe tikakhala kuti tili convinced kuti mendapangiramo zili bwino ayi ndithu titakupita koma chimene tikungodandaulira ndoti pakhomo tikamachoka tisasiye mwana kapena tisasiye wana aliponso ena amene mumanena zo pemphera ndakumbukira amene mumamuza hape muja pamene paja alipo ena makolo amanena kuti tingoadikira nawo agone ife tituluke akugona ife tipite tikapemphere tukapemphera ndi za ambuye komano chitetezo tachiganizira amene tikufera naja atagona pamene tukuganiza kuti anthu ena sakutiona nthawi yomweyo ndimene anthu ena akutitani akutiona so timaganiza kuti pamene popo ndi bwino kuti ngati mulipo awiri akuluakulu mmodzi apite kukapemphera mmodzi atsale ndi ana osakiira ana nyumba kuti nanga nyumba itapsha usiku anali mkati ndizo vuta ndende maona ngati pamene popo ndi bwino kuti fema kolo tivale udindo wa chitetezo kwa chitetezo ndoto tukuyambira kusamalira ana athu amene ali pa khomo katundu amene ali pa khomo komanso moyo wathu mene ulibe value ina iliyonse yoposa kunena kuti kusamalira kwambiri moyo kuposa china chiti chonse ndende mayangana wangu imene unati tukwene atisamale motero komanso pompo pompo ndi mayangana amene aledzera moyo wache kunena kuti munyengo imene ingatakuledzera kwambiri kudziwa ati erekezerero awajena anamanja nadzanena kuti wogona pamsewu ndende maganizira kuti nangamene wagona mungalande mudreni kunena kuti apa pasandiona mwina ningo usa apa nde wagona fwacha mowa nthawi inja mvula ndende mayangana kuti pamene ili nthawi ya mvula mvula chakugwa kwina kwake nde popeze iyi ndi outlet ya madzi definitely munthu cha akukolebwa ni madzi apita ndende maona kuti pamene papa tisamale tisamwe mowa modzi wala timwe mowa ndi udindo komanso kwanzathu amene akupita ku church tima ganizira pakati pena pake panadza chuka kunena kuti eh anthu amandibera ku church iri kubantu ku church ndi tumaona ngati zinthu zidza value ngati zimene amaba pakati pa mu church ma handbag chancha zimene zichakwanzi zitsala ku nyumba pa madongo solabu ino ampingo ama kuma kala bible ndi nyumba zimene ndi mabuku mwina tidzingo nyamulako zimene zichazo mkupita ngati tingafune kukonzesera za mphepo mwina titengeza mphepozo koma osati titenge masiku anu kuli mafoni, kuli malaptop, kuli chani, zimene tinga nene kuti tukaoneke kuti fea hapa mamba. Ndi chicho sakuti chimakhala mene to make ati zikutipangisa kuti moyo wathu ukhale simple. Zimene zija ndi zimene zimapanga attract munthu wina amene wango bwera sakuzatani, sakuzapemphera ndi amadziwa. Ndi chimachima china choti amayesetsa kuti apange ubale aone kuti anthu aone ngati muli limodzi. Ndi akaona ngati muli limodzi, uja akamadza bwera mwine inu mwapita panja ukazitandiza, angobwera nkuwawuza aneba kuti anditu mwatinda apasire ichi. Kandi bagi andirumatinda abatsi andimona kuti anthu amalankhulana sadziwa kuti sali limodzi mngakhale muli mchechi I nthawi pang'ono munthu akulira kuti ndaberedwa ndeti maona ngati zimene zija zomati yayi zonse anthu adziwa kuti zimakhala mu foni ayi zimene zijazo apapa titachepetsa tisunge mafoni aja ku nyumba aliyense foni alinayo kanjodula kanjosadula koma utenga kwamabwera umabwera chimodzimodzi ndeti mayangana pamene unoti pamene tikupita kukapemphera mapemphero osiyana siyana tisagulise ntchito mafoni mafoni kuti asiye ku nyumba tinyamule mabaibulo omwe ndi mabuku ndi nyimbo imene ndi buku tikagwiritse ntchito kumene kuja tibwere ku nyumba tikayipezaso foni tikapezaso zinthu zathu zimene zili zima gadgets zimene zosiyana siyana tidzazigwiritsenso ntchito ulendo wina chitetezo chimayamba ndi feyo
chitetezo chimayamba ndi feyo kamba kanthawi mwina Sergeant Piri tangoti khalani ngati kuti mwatiuza mawu omaliza kaya mwina langizo kwa anthu amene akutionera pano za tsiku la lero chitetezo chawo akuyenera apange motani mungayankhule chani ngati apolisi
ife ngati apolisi mwina chimene tingayankhule ndi chakuti mwina poyamba ndiyambe kumbali yanu makolo mwina gawo limene angatenge ndiyakuti apewe kwapasa ndalama ana zochuluka kuposa zimene akufuna chifukwa zimene zapangizana naja muti akagule mwina maya okha akapeza kusala gula komowa komanso mwina akhotopezera gula koma nkhwala ena khangati ozunguza bongo yonjo komanso kwa amene mwina tikuyenda tikumbuke kuti kusangala kulikose kukhozokhala kwabwino ngati sinapeze kuthu so tiyenera kuti kwambiri tikumbukeza udindo umene tiinawo pa moyo wathu chifukwa anthu enawo ngati amene angatipase ife chitetezo pa moyo wathu makhala akungopanga sapoti oyamba akhale mwina akeyo asamwe moziwa la yekha fa akaziwa la yekha mapita akamba madamu zichi kuti agona mungilande madzi nkumutenga payende pachapo ndiye kuti taluza moyo ife apolisi sitifuna taluza moyo wina aliyense mnyumba yachisangalayo kamene kuluza katundu wina aliyense fetu adi andawira anthu amene akudivera pano amalaye onse kuti tikhale osangalala anthu onse tayenda nawo limodzi kulowa ya yesu yesu pano ndi katundu wawo yemwe anampeza kuvutikira amusamale tithandize tonse kuti tikhale oti tilepheretse anthu andifi asizina ndole kulasa pange zinthu zomwe anapanga kuti apange
aitathokoza kwambiri kuti tisangalale osewalanso udindo wathu chifukwa udindo wathu ndi umene ungapangitsenso kuti chitetezo chathu chikhale ndithu champhamvu tikatenenso ndidafika pa mtsitizire wa programu yathu ija ya chitetezo mu nyengo ya chisangalalo festive with the police imene ndithu akutibweretsera ndi ablanta ya police lero nali ndi subinspectors woonera pani Sergeant Chifuniro Namanja komanso Sergeant Happy Piri amene amatifotokozera zambiri zokhudza chitetezo chathu tsiku la lero pamene tikukonzekera Christmas mawa lino kapena tine kuti Christmas Eve tine chisomo chihana apitizani kuonera kanema wa Times TTV mukomanonse